Ndinguye, Ndinguye, Baba Namdi, Londo, Ndinguye, Nindenze, Ndanguye, Sanu, Gotuka, Gopa, Ndinguye, Ndipini, Ndanguye, Baba, Unandangu, Kupa, Nguye, Kakate, Ndinguye, Longu, Tikon, Tongu, Ndinguye, 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 Baba Namdi, Londo, Ndinguye, Nindenze, Ndanguye, Sanu, Gotuka, Gopa, Ndinguye, Ndipini, Ndanguye, Baba, Unandangu, Kupa, Nguye, Kakate, Ndinguye, Longu, Tikon, Tongu, Ndinguye, Kakate, Ndinguye, Wazi, Wange, Kamale, Ntude, Ngembeko nobunono kwitalale ndlebo bandenzela itheko kwinqondo kubethelela intlupheko ndombathiswa inguko yamashwa ndisezwa amanzi omgqwalisi kwakhwankqiseko omkhulu ndakuzalwa ebizintlanganiso wandiphehlelela ngezwi lenyani namagama entshutshisa sozundazi ukuba ndisuka phi ungandazi noba ndiyangaphi ngubani wapho suka pho zangaphi naphi bangaphi oyawuza ndixelela imvelaphi intsuka phi yoba ndiyaphi bandenze ndanje ndangulololo ndinguye mvanje kholelwa kwinkolo yamakholo akholiswa lukhona khuthaza abakhonzi bekumkani abayinqula ngentshona sunqama uphathwe lixhala ndizovusa amanxeba kudala kumdala suwamba udlala ngobhala basenenqala nesinqala sinovuka kuqala xuqala ngocinga esinala qulala qala ngobhala abadala bayontodlala ndinguye ndinguye ngoba nam ndingulo mntu ndinguye nindenze ndanguye sanukothuka ngokuxa ndinguye ndiphinde ndenguye ngoba kumnandanga ukuba nguye kakade ndinguye lo mntu uthixo mjonguthi ndinguye 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 ngoba nam ndingulo mntu ndinguye nindenze ndanguye sanukothuka ngokuxa ndinguye andiphinde ndenguye ngoba kumnandanga ukuba nguye kakade ndinguye lo mntu uthixo mjonguthi ndinguye sifunde sifundwe ngengqondo yemveli yeminyanya ndingumhlobo kobanjwe yinzondo kwicala lezinyanya ndiminsika kwisalo somXhosa olizwe ngobunina ndinantsika kwindalo siphosa ndiwe ngobungqina ixesha lonyezi ixesha lam lokosula iinyembezi nyana sozingezi ngoba ndikhanyiselwe zinkwenkwezi ngubani umongezi wengxaki zam ukuthene ngaphezu ukuxoka ndibutheza impilo yontsunda ndinukunezi ndacanda amathafa ngezwe lithi ndifunda iinyengelezi bandigqoba bandigoba ndazigqoba ngeloba ndizogqoba noba bahlelela undiloba ngoba ndizazivulela inyobe yoba ndawuhlale ndiyoba noba sendihleli noba ndaqhekeza umqondo zingqondi zokuqala ndaqonda uba